ningizema Afrika nina bakaphunga namageba nina babhejana ephuma esiqiweni nina bakamdlokovane siyanibingelela sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show njengenjwayelo ke sihle noBabu Dokotela babuyisizwe babujabulile bathu babomuhle njengekhehla lomlomo Babu Dokotela siyakubingelela sokwamukela ohlelweni lwethu namhlanje
siyabingelela ubingelela uBabu Dokotela babuyisizwe babujabulile umfana omuhle njengekhehla lomlomo umzungu nasemancengisi siyathobeka sibingelela nabantu basempendle phesha kwenzinga ePankuku siyathobeka
Babu Dokotela ake sibheke namhlanje i-topic yethu soke sibheke la mangabe sithi zonke inyanga ziyangishela. Mbuzo wethu okuqala Babu Dokotela. Back to December and Holy Ash Sound Benefits. Sikhuluma ngani lapho?
Eyi mkhulu, mesikhuluma nge-Holy Ash. Sikhuluma nge-Holy Ash yezimanga, sikhuluma ngomenzo wezinto zenzeke. Mesikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela, I need my breakthrough. Sithi your breakthrough will be delivered immediately. Sifuna umuntu othi unento afuna ukuthi yenzeke. Lo muntu akathole iEl Shaddai Holy Ash.
Kunjalo selwazi.
Mese thola lento le. Lento sibiza ukuthi iback to the send. Ungadlali ke ngalento le ngoba mhlawumbe uzo abantu bayisenza lento ngoba bedlala. Lento if uthola ukuthi uyidlaye usenza kwasakudlala. Lento iyakwazi ukuhlala sithandana nantweni ubuyidlalela. Lento iyakwazi ukuxoshisa umsebenzi umuntu emsebenzana nantweni ubuyidlalela. Iback to the center isebenzise ne Holy Ash. Ubone lento wena ekhlulile. El Shaddai Holy Ash or El Shaddai izimanga is 1200. Iback to the center it is 1500. Ngizocela ukuthi uma ukuthi ngempela you are wandering around ukhathele ukugcaba, ugqunywa, uphalazise ukungenzeki. Ake usense lebelele treatment esishoyo. Siyabonga.
Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake uthathe isikhathi sakho la ake uthi usichazela kabanzi nge red meat bath.
Red meat but laphana sikhuluma nomuntu othi mina angibathanda abantu abajahamba ukushaya abantu ngenduku ngoba bathi Babu Dokotela ukwazi nje usichazele ngenduku ukuthi awunawo yena umuntu okushaya abantu ngenduku mina ngifunda umsangano umsangano nje ngizwani nawe mesikhuluma ngo red meat but ngifuna kwenze nje ngikunikeza umuthi mise ngithi thatha lo muthi lokuye nawe ekhaya ufike ekhaya uthenge inyama upiece nje omkhulu usike phakathi ingabi nethambo ingabi nethambo uma usuyenzile lento musu ufaka lenye lomuthi lo engizokunika wona uma ususuyageza ngalomuthi uthathe lenyama logeze ngayo njengethawula umzimba uzikhuhle njengethawula ugeze ukhulume ucele yonke into oyifunayo ucele yonke into oyifunayo uma ususuqedile uthathe lenyama le uyibeke esosweni eceleni nangakusasa futhi uphinde uyibuyisele lenyama khona emanzini umbuzo Babu Dokotela amanzi ngiwachitha phi no amanzi ugeza ngobhavu uzowachitha khona ugeza lishawe uzowachitha khona lishawe nanankinga and uloko ugeza ngale nyama for insuku ezintathu la into esiyifuna kuwena ithi into uzothatha lenyama le uhambe nayo uye empambanweni ze zomgaqo ake ngithele into ebiza kakhulu yile G&T non alcoholic pomegranate flavored drink idayiso wulwethu lento la Hey kumlando uba inyanga eThekwini we madododa kwanzima eFree State inyanga zakho na sibheka ilanga azigodolani sigodolani ayikho lento leyo yazi
hayi noma mnanda njani
la umuntu ayithatha lenyama yakho lenyama njengoba yothuzo uthathe inyama ngo 12 ebusuku ngifuna uye empampa nenze umgaqo ufike ukhulume ukhulume usho ukuthi kusukela namhlanje njoba ngikwile lizwe ngilihambele let's say usuka eFrahead usegoli uhlula umsebenzi lapha amathenda wavuki kahle ngifuna usho ukuthi njoba ngikule lizwe ngikulona ngifuna wonke umsebenzi ovelayo la oyithenda ye cleaning oyithenda ye security oyithenda of transportation ngifuna yonke lo msebenzi ize kumina ize ngaso zonke indlela musa uthathe lenyama uyilahla ujijela la zofika imoto zishaya ebusuku umbuzo uthi uBabu Dokotela ngenza into ngiqokileni impendulo uthi yebo yenza into ugqokile kodwa sithi nje bakushaya u12 ubuso lapha emgaqweni uyenze musa uthatha leke yesibili inyama kumnandi emhlabeni so festini zulwini so uthi sasidla kahle ayi ulwethu uyayenza le kodwa ngeke phela ukwazi ukuyithola wena nje uhlale endumo lapha esiqiweni into oyibukayo lapha nobuka impangele ubuka izinkawo wena yiliyo nto nje kuphela ubuya inyama sizogcwele ihlabathi umsangana thatha lenyama lesibili lesibili inyama ithathe uyoyinikeza izinja Usho ukuthi njengoba ngiphakathi kwalelizwe leli yonke into engitheme ngisuka ekhaya ngiza la kulelizwe lingasuka nayo izinkulumo ezikhulunywe ekhaya izilwane ezifakwe ekhaya ezingilandelayo ngithi namhlanje konke bezizokwenza kumina ngithi ngiyakunikela ngithi akudliwe izinja ngoba wena uthe umusuka e-Eastern Cape uye Cape Town bahamba labantu bochela ngezinto lapha ngeke ngitshele ukuthi yini kunento ochela ngayo uma ufuna umuntu ukuthi la yakhona afika abolele khona ngaphinda buyise ekhaya awi angifuni ukunikunthakana zosweni bashaya ngempela abantu kanti mina ngishaya abantu wena uthi uma uhamba kuthi usehambile ngithiwa ehema sebefika ebusuku bachele ngalomuthi angeke uphinde ubuze ekhaya umuze ekhaya ufikele dro kunabantu la eThekwini namanje uthola umuntu kude walana eMaranhill uma efika ufikela la eGarden Court uselo kwentanda lokopha in town nenezihlobo zakhe ezithengele qamba mangathi kune meeting udoda committee bamshayile umuthi lo uyayithatha into uyinikeza izinto ukuvala isiqalekiso leso sisuke sithunyele kuwena ukwazi ukuthi lento iyele eCape Town kwenzeke yona lento iyele eGoli kwenzeke yona ngikhuluma nabantu abathi bafuna izinto zangempela izinto esuke ziserious that is what you do Babu Dokotela bawusizobajabule siyabonga
sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela ke sifunisibekela kulo muntu othaka thola iphaphu lenkomo aphalazele kulona kusuke kwenziwani lapho Babu Dokotela
yabona angeke siphathwe abantu ngeke futhi sitshelwe yibona ngeke siphathwe abantu ngeke sitshelwe yibona kunomuntu ongakazi uxabane naye wagula endaweni phambi kwabo ungena uphuma kodokotela yonke indawo wazwa phela lomsebenzi phambi kwabo wahamba othwasa uma usubuya usuphenduka isitha kuyena lo muntu ke loyo ufuna udile naye ngephaphuke lenkomo lo muntu okaze umenze lutho there was nothing that you have done ingane yakho itime iqedwe ukufunda yathola umsebenzi yangazalela ekhaya isiyabuya isiyakha la ekhaya and lo muntu uthi nilahla amapaper cement kwakhe anikaze nobalahle kwakhe amapaper cement ngizama ukuthi ke sinini ibhek lo muntu usebenzana kuzondela into engenamsebenzi mshaye ngephaphu le asithole iphaphu lenkomo nalabantu ahlangene nabo umuso usuyaphalaza la kulona usho lento engizothi yisho uyothi yabona iyafika kwantami yamlayisha afake emfaye ngaphambili ahambe hayi ngeke ihlushwe abantu kanje thini hayi
sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela ayo sicacisele kabanzi ngekhanda lemamba kunalo muntu othi akathatha ikhanda lemamba ayogeza ngalo uma sekushona ilanga kwenziwani lapho
kunento engisafuna ukuthi ngiye police station ngokwenza affidavit yayo ithi into ngeke ngize ngibiye kubuthathi ngifuna ukwenza affidavit ngifuna nawe mengifike e-police station police engizowenza affidavit uwazi nalomuntu enibanga naye la charge office uzohamba kwayena lwenibanga naye le charge ufuna ahambe kusale wena ngoba vesa umthandisisi nawe kahle uyazi nawe lokho umthandisisi vese kahle phuma manje umshaye ngani usho kanti Babu Dokotela ongishayelele ngikubothe unyanga phela ukubona kushawa umuntu mahala nje kushawa nje mahala i-covid hamba ufele ekhaya kushawa nje mahala ufuna ukwenza ngiyepost ngifike ngenza affidavit e-police station ngithi kusekuzoba semthethweni ukuthi angisakuyeki ukuthakatha i-quantum ngicela ukuthi ihlezi layisha isizorenka kule police station ngoba vese nananizwane niyaza nizwane vese anizwane nje vese ngiyalaza ukuthi anizwane niyapretendana ufuna kube khona nemshaya yakhe nibone ukuthi uphaqa nje kamnandi ukuthi uphaqa asenze nje thatha ikhanda lemamba eliphelele ungavumi ukuthi ungathe Faraday abakusike noma bangalisiki ikhanda lemamba eliphelele kahle musa uthathe lo muthi ugaya ufake phakathi umuntu uyathatha lo muntu uyahamba uphumela entabeni ufuna ukuthi uma selishona ilanga seliqala kubabuvu umuntu usuyageza umuntu uthi bathatha emamba eminyama bonke abahlangene ngegama lami ngithi ilanga lishone nabo ngithi bathande bashaya amakhanda ungabukhona usindayo labantu abakhuluma ngawe labantu abahlangene ngawe kunomuntu manje ofuza ukuthi ngabe usekhozini akasiwe ekhozini kuhanyiswa abangani bakhe balokho beshindiza nje abazi ukuba indaba kunomuntu manje okufuza ukuthi ngabe usiwa i-transfer uthathe i-transfer usuye e-Cape Town uyosebenzela kwaZulu Natal ngoba phela usewuthola umsebenzi athola i-transfer abafuna i-transfer yakhe even kunama vacancies balanda umuntu eGoli azovala leyo vacancy yena abafuna umsu labantu abenza leyo nto bashaye ngoba nina lento yenu ingafuna ukushaya abantu bazokushaya vese wena njengoba ungafuna ukubashaya vese bazokushaya vese ayikho into ezoyenziwa bashayeke Babu Dokotela ngiqhubeke ngiphuza into ezibiza
sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela, ke sibheke la. Inguquko ozenzayo ku-YouTube awusabi yini ukuthi zingawakhela izitha?
Ake sikhulume iqiniso nje. Akekho umuntu othanda ushintsho. Did you know ukuthi lento okumitshisana nonkosikazi wakho kumenzela ukuthi ezingubo zingamlingani? Kodwa uyakubekezela lo ngoba kunoshintsho oluba khona empilweni yakho. Uma esetetile futhi le ngoba adeqwa ngathi edabe samlingani besana khulupha lomunye. Inguquko ofuna uphile nazo. Ukuthi abanye abantu bazozimukela kanjani, because if wena ungaprogress ungenazo into esibizwa ukuthi is overhaul empilweni yakho. It whereby people they progress in your presence. And wena ngoba unisabela ukuthi abantu bazokuzonda. Allow people ukuthi bakuzonde so that you can move forward, because bakuthandisa ukuthi ume ndawonye awuqhubeki. Mina ngaze mina ngiphiwe into. Ngiyaqala nje mina ukuthi kuthiwa nje ngiphiwe abantu abakade ngibasizile. Angaze mina abantu ngibasizile behlala libaze bahambe. Angakaze bakunikele lutho. Kodwa mina ngisiza abantu ngemali encane kabi, abantu abanokhubaza ngokungaboni emehlweni, bangipha i-tray mahala. Yabo, ngizama ukuveza ukuthi I help people but they never appreciate. Then inzondo kuyibona ngiyilindele. And I'm ready as if it's yesterday. Mina ngiphatha kabi ngibona zwana nawe isikhathi esedu ukuthi kukhona into engayenzi kahle. If ukuthi uya progressa, kufuna kube khona abantu abashintshelwa inhliziyo abacikekayo. That we are progressa ke lapho. Babu Dokotela bese sizobujabulela.
Sibonga, sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, ke ucacise la. Kungani amadoda aganiwe bani mkaba?
Eh, angicela ukukhuluma into eyiqiniso nje. Ngifuna lento yakho olokuye usitshela yona kuyona. Ngalokhu nje udlala ngathi futhi ngalokhu sifonela futhi angisengikhathele ukufonela wena. Lento ukuthi wena I'm happily married uqamba manga. Uqamba manga. Ungenawo nje umkhaba uqamba manga. Yabo. Umuntu happily married umbona ngumkhaba. Awukwazi ukolobola umuntu uthandane naye. Kade ugqoka usize 32 uzogqoka usize 28 muzo yomlobola. Mina nginobufakazi mina. Abantu engibabona abolobola bazogcina sebembathe into eziphinki nje bemboza imkhaba. Bemboza imkhaba. Uma unomkhaba, it's a indication ukuthi lowes fazane uphethe kahle kakhulu. Uma ufuna ukuqeda lo mkhaba, hamba ujima angeke uze uphele. Because akuwona umkhaba lo wokuthi ukhuluphele, umkhaba osimbolize ukuthi lo nkosikazi wamthathayo ukuphethe kahle. Kodwa indlela elula kwehlisa yazi uthi yini? Allow your wife to cheat on you. Meka wakufebela unkosikazi umkhaba wehla same time, uthamba ube ubanana ngokushesha. Kodwa uma kuphethe kahle unkosikazi, noma ungathi uyawehlisa, kuyafana awehli. But awukwazi ukuhamba, I'm happily married. Neplango lesisu. Ayokudlala ngathi wena. Ngeke ngiye kudla into eyibizayo mina. Yazi ngidlangile into ethiwa ama-hash shoes. Nuts, hash shoes. Cashew nuts. Ngeke wathenge ikhadi lagesi lingekho. Ufuna ikhadi lagesi lakhe siqala. Siyabo. Siyabonga.
Babu Dokotela, esibonga, sibonga. Sibheke lapha Babu Dokotela. Kuna lo muntu Babu Dokotela, kanxa olakwethi inyanga zonke ziyangishela. Ngabe umuntu onjani lo? Kungani zonke inyanga ishelayo?
Eyi, angisho lutho kulokho. Babu Dokotela, mina nginenkinga njena. Zonke inyanga engiza kuzona ziyangishela. Kodwa ngesikhathi siqhubeka sikhuluma, siyaku-assessa nawe ukuthi uyazidiphozitha. We-ejectwa yi-16. Awukwazi ukuthi ungavisane nje uvuke ekuseni usheleke. Unless wena wenza into edala ukuthi usheleke. And then siya kuprovela lokuthi le nto ukuthi inyanga zonke ziyangishela. Ukuthi mina uBabu Dokotela babese bawujabulile, mina ngenibhuti mashelisi. Angishelani nje mina, ngishelani. I treat you as a client. I respect the fact that I have a wife engimshiye endlini. Ney'ngane nabazukulu ukuthi uma ngiqeda nawe la angibuyele le nto lokusuka ungifonela ukuthi angithola ocingweni imake ehlisa umoya ngani yami angithola nje ucingo phela ngine call center ufuna ukukhuluma nako yini lena special osuyifuna kimi labantu lapho ufuna sikuqaphele ukuthi imost yabo bayaziparashuta enyangeni omunye wafika la untombazane kumina uthi Babu Dokotela ngabona enye inyanga oyi-interviewa lana yakamhlaba yalingana ngahamba ngakuyona yathi ufuna ngilale ngigezwe ngo-9 ebusuku yangithatha yayongeza afike alala nami ngemuva ku 9 ebusuku ngo 12 yaphinda futhi yathi akulaleke endlini yeza kumina yazolala nami ngo 12 and after manje babu dokotela mase ngithi ngiyifonela isayithatha incingo lo muntu what is that called ibizwa ngani le nto le ukuba lento eyenzeke ngo 9 engayithandanga waqhubekana nalala kulomusa yenza ngo 12 ebusuku endlini wavukisana ovula icala labantu nabo bayazi projector ukuthi babe yile simo lesi but we don't encourage ukuthi menilethe amakhosikazi enu ukuthina izingane zenu izilethe kuthina thina sizozenza izinto sizoyishela eminyangeni ayikho into enjalo and in any practice on model model of healing ayikho into efana nale engisho ukuthi kodwa nani efuna niyenze introspection ukuthi akunina yini enizidepositayo enyangeni ubaba dokotela wawesizwe ujabulile uthi usaqhubeka nokudla kawulwethu usaqhubeka nokudla kumnandi nina qhubeka nenshelo zenyanga siyabonga.